ni kaka wanyalo hakikisha ni otimgi. To ng'enyne kidhi e buchegi, okine kata mana chairman mar Council of Governors, cha governor cha, take time mar mondo obed gi stakeholders machalo kamagi. To nikech konyalo take time mare as opposed to oro director, kata oro jalup director, kata jalno motelo ne komitino e office mar jo Council of Governors, ka chairman mar komitino nyalo kawo thuoloni mobi mobed gi stakeholders gi, mowinj kaka giloso, nyalo miye opportunity mar mondo kata koyudo thuolo kata mana mar presa, to jopiny nyalo ng'eyo gima gitimo kendo kaka oripo bed ni gitudore gi jopiny. To mogik kamede gima osiepa Steve owacho en ni the legal mechanism mar Council of Governors to nyaka sani onge. To king'iyo kaka ne grounding mar Council of Governors obetie, especially from Intergovernmental Relations and Intergovernmental Relations Act, to governor mokuongo, jatelo mar duol mar governors mokuongo maniluongo ni Mheshimiwa Isaac Ruto, ineno ka ng'enyne ne en firefighting, manyiso ni foundation manobedo laid maber mar serikacho ma kor gwenge against government mane nitiere e sechego. Particularly kane wasego kura mane chalo kagima serikal mokuongo ok ne support devolution. Then ne nitiere need mar mondo lwenyno obedie. To sama ne lwenyno gi gorwuokno dhi mbele, ok ne giparo ni sechegi koro watake advantage of the opportunity mondo waket chik. Omiyo one of the reasons kata maparo ni ne giluongo Chief Justice as a chief guest and mechanisms mar registering the Council of Governors. Tingeni nitiere process magini oripo bed ni luwo. King'iyo serikal masani, to waonge gimiluongo ni Ministry of Devolution. To Council of Governors, eno deal particularly with county governments. Moripo bed ni Ministry of Devolution no, kuro chiegni kodi. Kato bedo ni jatelo masani kuro face impeachment, miluongo ni Rigathi Gachagua, ene jatelo mar jatelo mar Kenya, to en ma weche mag devolution ginokete ofise through the executive order. To en ye principal secretary bende kacha, Madam Teresia Ambaika. Moripo bed ni Council of Governors kuro tiyo godo machiegni. Nikech kachop kama kuro chik idhi ket ma goe, president goe koke ni kuro e wanyalo register Council of Governors, en gima will require a lot of lobbying, advocacy, and also winjruok among those institutions ma are concerned. To mago gin gik ma committee, particularly mochung negi Mheshimiwa Ochilo Ayako miluongo ni Legal, Constitutional Affairs and Intergovernmental Relations Committee ni, nyalo konyo e Council of Governors. So sama gitimo kamano, to bende gichwalo nyaka paro mar japiny, kendo dwaro mar japiny bende giketo machiegni mondo gi understand ni to kamati ma gin godo mang'enygi, tijgi ere, especially kaluwore gi gigo ma japiny dwaro.
To ka governors mantiere ka gimomilemo gi Osido, ema samoro kata county magi chenro mopogore opogore gi ok ti kata ok winji gi japiny, obedo mayot machal nade mondo mi wach ni kuom ranyisi gavana momi thuolo mondo mi orang weche mag jotich kata human resource ok ti e county?